na yawe ma sports lapho khona ndivuna asesive nje ukuthi mhlambe wena kulokugadzile namuhla yini lo ngathi ukugadzile
asibonge ndivuna inkosi namuhla sigadze umdlalo lomuhle kakhulu kakhulu siyawuthokota kakhulu ngangibuka sivele sithelekile sito usekela ingwenyama uthokotisa kakhulu kakhulu sesibona ke nelunyawo loliphumako kuto tonke tifundza siyabona ukuthi lihle kakhulu akangwane liyathuthuka sitawugijima ke siphinde siyawubuka nathi emdlalo webhola lothi awufika nga 3 siwugadze ngemehlelo abovu umfana wengwenyama
alisuke selikhona emancamo ayingwenyama cup ngabe nje indvuna igadzeni yona
awu kubonga nje sive zemaswati emaswati yabona aphumele ingane ajabulile etenkosini yawo etemidlalweni emasikweni awo nasebholeni kuyajabulisa kakhulu ubona emasiko nebhola kuhlangene sibonga nje lephupholo lihle kakhulu kuyengwe imbube yemhlaba lesilethele lona
indvuna mhlambe siyabona amancamo engwenyama cup sekavela khona indvuna igadze nje namuhla
awu siyabonga umsakade sivusele nasesipheni sivutele vusele bonke labathanda iculture nemasports siyabonga ukuthi namhla silapha e-stadium sizobukela ingwenyama cup uqala nje sikhuta libayethe ngobe njoba ligama lisho ingane eminikade kwesibili sibonge nekuthi baka MVA basisite baxhaselo sebenti lomhle kangaka lufaka